Kamu orang orang main tiada ramal lalu TV, anda kini makarai. Main dia ni cina maru kuku maru wach koran je, fullom pakai kinde ke kinde. Anti record director maru Global Peace Foundation, mana Mr. Dan Juma, mabe ni odorang ugu do wech cima dini me epa cukai ni. Kaka wangi oni, ne kuit maru naso cano ni gibro cama migo siu dinga muma. Romain di, anda wach mabe ni korone naso wach oni gicak giweyo, kendo gibro curi ni me gwach ni tonya loti maru di wech cima cano nade. Gimana umu loyo, maru wodi cima kau no ene keto peny maru Kenya kanyakla, mana mabe ni me kwa duweche magandongro karuweche studio
yanu kawana inya
yes moso gandawa
amosu ni oyawriburu anilu ngani Daniel Juma and awoke Uganda Man Global Peace Foundation so amoru kabisa munabi mono kendo wagawa imbaka kakawache vikenaka
yanu kawana inya director uwa kikenda kwa nilu kawana kumuka utulu marimaru bine chelka chelo mwono na watu wagi kanu uwe kodika indi chino kwa chadeka ne wantie ne warango wach maniniti mapek miworo marini migusire la mulo dinga duwa ni mwono miyocha mwoma mwawacho keno ni wacho kaya indika po kiniguwa kinigima duwa mweduwa ni mwono tuwak imobidi kini migusire la mulo dinga kwa ni migusuru migai kenyata anano kachal ni tuwak nyiri nose chakore nitire experts jolonji nitire jo kumuchu mne utela mwono religious leaders civil society matemu uwe kwa demano njise ni keta ne tenge wach nyiri iparo nade kakuro negilendo giko nene giwe wach nyiri matemu maindi nisona
Kaka na wacho no, na wacho ni tuwak ya manyaka bedie.
Yes.
Na wacho kaka, which no sevi, which bagi yero no sevi. Elections, niyo kwa timrema bayer. Ayo dukendo, manu timrema nunuwa, manu matari peroga ushel no. Kaka nunuwe, nunuwe, eni mani, yon aso kuno. Koro uhuru mkenyata, nunchu mkende.
Yeah.
Lakini nuwach, nene, any election, manu sebedo scheduled. Koro, Nenya kote dengi me, kwa nani dengi me, kana nene dengo na sote mwanadi, onguno. Nene nene bed an, nene bed an ma advice jogja kum, nene dakuwa kuno elections iyo mane otimeno, because jamani otimeno, jamani o advice jakom, no acho ni kuwa kuna kama, kuwa withdraw
to yirok dibeti,
to yirok dibeti. Mami no the negin very sure, but unfortunately. Not memorize. Ni kaka negi withdraw.
Yeah.
I jo kabino weche moko gine other avenues.
Yes.
Interpretation mag sheria. Do yero no the nyime.
Yeah.
Without Jacob.
Yeah.
Koro wudu kenara no chungkende maunge competition. Ni kara kampiri goyo. Seje moko you know akanga to you know udi kampira to team moro ko appear.
Yeah.
Donge ibiru awarded points.
Yes.
Yeah. So that's what happened. Koro endi moti me maraj and how maraj ni nwaweo ni uru gini.
Yes.
Bua obeda awarded points. Koro legislation, you know, officially, meno is the pathway, the legal pathway.
Yeah.
So meno ikakano bed omi yone omi ebo chamo muma uru chamo muma. Koro endi sani ni ekir. Kadawaye kadawadag, eni ke masani uchuhu makopini. To gima duunga na gima nasebedi kama wacho njakrecho.
Yes.
Ni the best way mwanya lulo sukuwe chagi is through which maga discussion, dialogue. Mwadungu gindolo ni tuwak.
Yes.
Mwadwa tuwak, leaders ubedi pin, mwadwa lo sani tuwa, wadwa nkenya udhikure. Meno ye msimamo mara. Kawono bende egima wacho, nipo udi. Uru Kenyatta, Jakom, Urai Odinga, muno gibed pin, muno gituag, you know gituag kane, tuag should not be ni wanyalum la tuag issues, moko na moko wanyal, weche tena ni kwa wajawaja, you will mess, ne, miunga, na ino kwa uru wajano, ukudua wacho weche magi election,
weche magi magiiro ukudua ni wewe,
wacho
ni uru itu ili amano miugo kwa 2022,
lakini ukijia wacho kama. Negi sejimi tuwak, iyo chini kwa wacha jante, tu sejimwa tuwak no, tu wanyalo wacha no okay, sawa winge, lakini me tag, ane ukatag, tu kinyalo wacha no mego kidiwa ngono, so you cannot do that. Kuro bedi mo bold, sani uhuru kinyalo sen, gine ene me ni ke no sejamu muma, kure ene me negi gino, ene me negi take ono ten. Kuro, he has nothing to lose, kwa boldre, boldre, Mudah-mudah kita, kita kau mudah gibet juga.
Gibet.
Nuwah cene masa ni omir, kau kau.
Director gima dwani mondo mi ampeni mana kamano ero kapo dwedhe nyime kata kapo kwadhi ang'iyo yesaniro en e ker. Gima timore ka Indiana ni jo NASA kata kane giloso nyoro kane iwinjogi to giwacho ne johera margi ni gima pod omedo nyiso en ni ok recognize presidency mar Uhuru Kenyatta. Gima dwani mondo ampeni ni how long is it going to take us mondo wa accept ni Migosi Uhuru Muigai Kenyatta in a president of America. Kech mana kaki wache nwero, dogo no seye, neno yeye mabera. Unge gimudo. Odhi kawa hao loma, mondo miwa yeye diri ni ngani enekere, ule mbeni kuro watiyo kode. Kech enekere mana enore ni nyaka 2022 ni mapuru nyalo bido ni enekere.
Juma, oh, jino kurecognize, Keru Uhuru.
Yes.
I understand. Gini mirima.
Yes.
Gini mirima gini which one. Tupenya gini mirima gini which one. Is allowed. Sije me idaho katangi jaudi yote katangi nyithindi sije mogin kumrima ma sije moko kudu video anything midwaro iyo one kabisa kumrima kono nya kimie time nya kimie time mundo mrimo dog chien
yes
iwi njoga kose dog chien ay do kono di unya no bedu bedu mundo uo yeah gik ma ose timre gin gik ma go each one kumrima I understand abende you know just like many other people more Nyanza.
Yes.
Wabendo wa Nyanza. So wano kwa kawa ugini, kwa kawa matek aina. Kwa kawa iyo moroma, wano watu wa understand which mag election kakachal. Eni, kande ise wo goldrini the election.
Yeah.
Nya kibet, gi understanding, ni inyaluga yombo,
inyaluga yombi. Yes.
To ki yombo, to ne kubet ni rewo tinte. Ikao kana joma neko go ni kura ka iwacho ni jogo te gin magi to ki ko yombi to iwacho ni wang ni natemo to ka gine hapa kuber wang ni to kura ya concede defeat kendo wa return to next time mogo timo nani koro mene competition ko kidwa ko kiri kama nyalo understand nature ma competition to kada kinyal compete koro mene siasa kakachal lit ndi ki lose kada ki lose gi more lead kabisa lakini gi make ngin meno and nature ma competition kendo siasa ka kada mna gi mo gi ne maji complain ni rigging ni rigging ni mo you know dog you know kase di moko kada mna strongholds magnasa you know kabe ni te complaints ni te jama no rig makada petition ti
yes
you know competition ngen somo magju believe koro rigging ni ntia on several levels the presidency you know can locally kabende in one kagana jo jo nasa wegi kimende gigene gimare mna kendi koni koni you believe in the call koro anyone who understand competition kwasi understand gimare competition to ka angeo ni yokyo tumudi ye ni lose lakini wamigi time kena jo maigi wang no ni wacho Raila kocha momoma koro kabuna nyo kagi gie wacho ni gie wang Raila kocha momoma okinja chuno Raila kocha momoma koko doa koko ken ready nyo njoka nya kimia time
toka po kwa deka nyo yoroda director kafo kiwacho ni kao okonya la chune kwa kao koko doa gimodo ni mwondo miyapenji eni to kadi iponyo yie ni oyo yerokura duwa timu gimodo warono nadwa di chamo
yes.
Odi chame e capacity mane. Kaka president mara Kenya, kuso president mara the People's Assembly. Odi chame nade. Nikita ngeni kere mawana kwa sane, eni migo suru mingere. Odi chame nade.
Kuna menegi majopi njaka be very clear. Kudu wano chame nade.
Yes.
Kudu wano chame kwa president mara pinyi mzima. Kudu wano chame president mara, you know. Gigo duto njaka be very, very, njaka wache mabere.
Yes.
Imumio an, joma advice.
Yes.
These leaders gine joma anangiyoga to unu advice who advice nade what advice mbere ko se uonde
yeah
unyiso ja komadira ko se uonde no ache joma before walk ni koro Orlando no program motere ka parga yo December
yes
ninu se advice bu wacha nto mikakati and kama dibo chame kure mai nyaka nyora neno ka even 3 days
yes
to go poko Orlando venue
yes
to ibo chame kanye. To kana kapo kila ndu venue, to kana utime nade. Koro, wapeti joma njeni sa jimoko wajadiyo okiyoto.
Ya, okiyoto.
Lakini mnigopeti joma njeni sojo supporters magu wadiyo. Yes. Kana lit.
Yeah.
Angen bad news. Iyo okiyoto mundi njisti. Lakini sa jimoko, leaders mnigopeti njeni sojo uni. gini kata bedo wadwa no chunja kongusha muma lakini
wano kakia
peg kamoro
yes
inyoga ino kanyo kono yugidu mugai wok McQueen niko cham muma to obro gini obro chaja kongu treason
yes
duwina kakoro ayro koro ngengi koro josirikali kose wacha kamano ngengi koro oken gima yot koro jakom bende engi limitations obende en en ngama unge kaka statesman obende tie kako bende feel ni gini maybe okoti okwen makare or do ne gochimre kama
tie koko sire
yeah koro that is it koro one ano kanyal chuno de komno cha muma to kama na chuno cha muma nyakwangi into basis macha muma
ni wacha amekafa
wacha amenaye and then based on which numbers gima yake nge any election matter ga boro madu mara boro cha
no
be nullified to no be nullified no wacha ja come no the court wacha no election ne continue our bet but no wacha uchi prayers no nullify those election
but
no be nullified koro nyane no ka spokesman again Salim Lon wacha no even though nene koto gine no nullify okinyal kando wese nullify
ndi ma onge okwacha ko chuno
okinyal duogo
yes
ai ticha kwa jan koro ndi wacha
ko gine duogo mar tari ka buru mara buru
wanyis jo wadi in the moment ma ino kinyal nyiso jo gwa diera
yes
gimokata tech ti wache bad news you know jo telo wero jo manyiso gi bad news madiera ko in ngama in nyiso jatendi ndo nyiso gi kumamore to seje moko gina diera to eventually ihinye to discover ni in ni wonde to obro chukia imoloyo kana kama ni nyisika kitu
ya pero kama na nyadano obro kawio matene ko duogo to magwe ko gin weche mapek ma bende pod wad wad dhia chiel ka chiel mana ka kimyo ko wache gidano ero penyo ne to ka usti ko ni mondo mi gosire lo mulo dingo chamo ma ochame kaka ngawa nikech kata kweth mar nasa nyaka mana nyoro dero pok ne ginso ne to odhi chamo ma kaka kier mar Kenya koso kier mar the people's assembly mara reyo en yiro mane mwedi uti TV wacha kwaduge thulo mara riyo maingi nukukumaro wacha ndire kwa director mara Global Peace Foundation magi kikindune mchune rango ni weche magi kwe nitire ekile kakine and Mr. Dan Juma wantire kwa the studio kaini kwa rango weche madhi nyime maga siyasa mamele kwa saniri unegubini chopo egi kumari ya chaka waki director ya moso ganda wakendo
ya moso nda mor ka saniwa ngi Jeff ka wagomba kama Kenya kakati nyume
ero kama nanya dana agoni ero kama nokino kane wadi yoto no wachu wiche moko matek magina diri mi wacha diri in bene ni gima ber ena ni mi go sene la modu dingen kama ni followers matu
yes
en diri kodoga na matuth mo gine mabile winjo gima wacha
yes
makana ka wuna kuche wacha ne ngini rach to gibro ngini ngini rach nisane jogi eki ere ka ka wadwa manage each one margi masani ere gina aneno kaibe ineno social media ngene nene kakane eno wach mang'eny kanyo en ni Raila en ng'ama luor Raila osewundo wa Raila kiamo jimuyo mang'eny ich wang mar oganda gi ekiwa nyalo maneje nade
koro ich wang mar oganda ang'eyo ni ok yot rocha obedo abeda n'oganda abeda gi ich wang lakini a manage ich wang na no yunyoga a manage okada ni ich wang na no nega yunyoga koro jako ber joma seche moko ing'iyo inyo kaka inyalo paro kanu apon
yeah.
Moko minu wangu yi to chuni nya kidoga dogi yot kanyo mo gini kata ring manadi ni koro kidoga nya kani doga dogi
kanyo dogi yot
koro dalawu in dalawu koro gado anayon ni okiyot lead gini nyocha ubayo jakom dok no bayo no onge numbers jakom ndig numbers manyalo loyo go elections lakini kaka gigi otimre okotimre mabe
yes
lakini kikwabedi mawondre jogo jo jubiling o trick negi trick jo NASA but jo NASA withdraw ai koro gigi ne koro gicha mu make koro ngada ko tiki to bende ingene competition tie different ways koro ana wacha kan mino trickery lakini ngato nyalo mundi ai maigi mo ni kaso mo gini stories maga poche apo nyalo mundi neno ogine to kara ogine
ogomo marika
ai ri pocho wedo se se mnagi igine koro ana dwaro mundu ami oganda luo mundu gi bed gi hope sani wangi anna kwa nyalo develop
yes
dongrok dala
yeah
wangi watch dongrok dala mundu yude wa wajiu rowe ni mundu ginwang kaka ginyalo bed gi tije mundu ginwang kaka ginyalo bed gi pesa mundu ginwang kaka ginyalo bed gi chiemo e mesa meno igi makarone go bed nwang yom bene njwa kikwangi ngien wan wangi ngien weche siasa lakini okwadhi ndalo okwapur okwater nyithindo e school wawe each wang mawan goni kaka joluo mundu koro wa channel each wang ni to economic and economic empowerment
yes
mondo each one ni o produce pesa or gimoro manyalo konyo wa kaka Uganda yujoga aito wane wangi vijayo nito jakom ento oparo nango next course of action en monyalo chiwo next course of action ino kinyal chuno jakom no cha muma ini chichu na nadi muma ni oken mochame en mano compete ito ito chune gona nadi nango eh kore gi nyakobe very realistic
yes.
In kane ukichung you didn't run for president in you are just a voter he say vote and then you will continue paying taxes we have to be realistic kore kikibe ni in makoro iyowang iyowang moyingo kana jako ito aparaj ko that be realistic yes kore ma ara ne mudu wa puji jowa wa jiu jowa mudu wa give civic education mondo wangi weche mag mind leo mondi bende chieng mori bende chungye ibi chungye koma kere kaka jakomo chungye mondi bende chieng mori di chambi umuma inuwa churuma jakomo chambi umuma ino kinyal okinyal gine organize yourself mondi chieng mori bende chambi umuma ibende kaka jo so that kind of mentality walo mentality marwa mondo ibende ingiri ni ngato inyalo donguri nadi inyalo punjiri nadi chieng mori bende chungye MCA ichungye mbunge ichungye governor ichungye senator you know ibende chungye president yunjoga to mar jakom when jakom en mo decide ento kodwa chamo matopo chame kana no obo chame nani
ero kama no dame gima bende ero ni mwando wapare ni oganda wa manaka ni wino ero kawa temo manage weche magi ichu wangu iku oganda wa chalo joku mawigi wila mingu sire na mwando dinga moken ngama nyoro kukano chiu ni hiro mao kalu ni ya mana ya odie kata ni ya okode ji wigi wili pia makuro sanagi wacho ni oyu kisi ugundo wa oyu to anu kachina kwa chagi wacho ni tigi kima toto mami gusi yu dingo sani
yes.
Machalo weche magi devolution
yes.
Weche magi fighting for freedom of the
yes.
Speech magi association gini angomi oganda wa wigi wili masani kuka ji wala okore ni koro gine nani mingu sire la mwando dingo si uundo gi kaito mentality madwa ni mwando gi gole wijo wa mise wacho ikide kakini wacho mwono ni ngato paro ni jasi ya sema bro donke ni
hivi
nino wacho ma ok nyaro konyo
yes.
Wacho posa mwene kukuru njise jawa umeka jotelo ni giri ya chia nimi loso kamidi ya jwekali mwende lose tie gari mwono mara ngato na wadu kani miyao ni maigi mbro konyo wapro move nade kuwa we wacho mentality mara ni jasi ya sa ni makubi jikatu wanyalo konyo
nyaka walo kupachua mundu wange ni siyasa kende okunyalo konyo wakaka Uganda
yes.
Yemi wanicho biro gigi mwamilu ngu niliku dongro dala
yes.
Ha? Mundu ingi dala unto dala u ise gere otu ise pide katamna yen ise pide katamna machunga ki timo kamano jekaja siyasa chie moro nyalo kata mi time ya siyasa winji mnaka in gingato in pesa mori ufuko ni minyalo support ego
yeah.
Isi wachi siyasa. Tukagi nionge wachi, nionge pesa, nionge any other economic activity.
Yeah.
To hidu wa mnaliudi kija siyasa, ni gonya, kwa wajia siyasa pesa, ni gonya, gonya. To kata kichie mworogi motimi, kata kito. Ya siyasa, onge kata time mabiru hiki.
Yeah.
This is something we have to learn. Anu kadua uono Uganda wa. Ukadua mundu uono, anu uono kukadua. Afadhali, kika atime anything but mundu kukadua munda uonde. Ya siyasa, bro winji ka ibende ingi gimoro isomo to ingi pesa o bro winji koro jalwonya ka kwa lok pachwa wange nto giri momi timocha you know hadi momi timo matincha mene ma bro konyi to bende ki timo maber ya sasa ule kubeni in future igo ole gimoro matin hi support kujo siyasa hi donate ne pay bill mundo gete mgo siyasa necha mene kaka siyasa olokre wangni siyasa maru konya konya is coming to an end kai ni reja sezo bio mi pesa that one is coming to an end kidi pinya moko mak ka America gine ja pin ema mio ja siasa pesa mulu dio chun wa end kara ido no go ni pesa ido no go kule mulu mi Yeah, koro, that is how we have to do it. Angeno ko te okoyot, but nyakwa punji jowa, nyakwa chak process massive education. Leaders magjo luo nyaka educate the youth. Nyakwa riu ruwe ni mondo gi understand. Nigi mabro konyi and teach mari matek. Teach matek cha, sombi matek no, e mabro konyi. Iwe njoka. Koro gine, railo sete mo mare, to set you teach matek. Kini yoka da devolution gi.
Yeah.
Democratic space, makoro sani, inyalo uu wacho anything. Raila muke lo gigi. Omiyo kinya wacho Raila. Okinya, okado mwinyo ni chayo Raila. Koro, ni Raila uwo, ni nado uwo di nadi. Uwo di nadi. Kweni, eni uwinyo niko da nadi. You know, eno beo sete mo kamote, rugi ino kiyot. Ibe ni chimbori wo gi the term ye. Kodi nento, o yod kuzo te. Yes.
Anaido kai wacho kanyero ni pinje modongo, ene ni Uganda ima konyo njo siyasa. Mondo mi kata in terms of finances. Mondo mi ginyiso ganda paro magine goro nejo pinje. Mana icho mapo di weno na yoka, Uganda utu nene gichoko maenda ye pay bill.
Yes.
To, yero ni oku de, osa nibe de, utamo rucha mo negi.
Yes.
Magi meno kana kelo icho wali.
Yes, yes. Rapper meno jo leadership magnasa,
yeah.
We should manage that. Can you explain? Nto pesa no note mene kaka pesa note yo.
Yes.
Accountability is very very important.
Yeah.
Yes. Can you talk negi jo golu pesa? Mono jo explain. Wangeni jo no golu pesa. Kana na before election mara ni kaboro.
Yeah.
Nene jo golu pesa mara gine lunga nang mara adopted stay poor.
Yes.
Yeah. Pesa ne gine. Koro as long as nuni yalo work angaya.
Yeah.
To explain, nah, pesa nwa nongo pesa moro mreka ma, kukame kakwa tiyo kwa deka ma kama. He explain, niji toji understand, ato jithimbele. Yes, kora pa niji, without failure to explain,
imam
yoko.
Imam yoko jikoro chakoba waji.
Yeah, jichakoba waji.
Dali misani tro dialogue mabine sani kuro, uchu waluma liichi niri mondome obediye. Angeo ni energy madhi njime po kwa ngeo manani tu nitigritis mage chalo nade. Iparo ni definitely ublo kelo nwa, angomo wadhi mia, wainole mwane mwadhi nyako. Dali mwabini mwadhi bido kwa serikali mise bido kiwa jocha ndema all inclusive, mwke tanya kajok mobile local pinyo wacho kuso nade. Kwa timu.
And kingeo kakana chako wacho chon, anena favor, wajima serikali mabaro bar.
Yes.
Mondo nwache election neko te mrema ber okiyot nge yonunga manuwe umbo hivyo njonga koro the best thing mondo watie gine maru 5 years ni na recommend ni uhuru gibet penjigra ila mondo gibar sirkal mondo ralu bedi gimage uhuru bedi gimage menoe gima na wanu joe NCCK ni wa propose nwe nyalo konyo wa mondo at least jo nasa bendo bedi yi sirkal mondo giri form giri form the electoral system together. Okiyot reform the system kai nuwoko.
Yeah.
Kai nkaja tu reform it together. Mene kakano aneno kakagine. Lakini koro, ineno ka jonasa bende wacha nuwano kwa duwa baro baro wadoro mna.
Wadoro mna mkati
gigiwe. Ayo joka, nye kaji jubilipe nkoro sela ukune.
Yeah.
Neno gizewa, neno kawuro wacha na eno.
Okoduwa
kwa duwa. Okoduwa kwa duwa. Yes. Koro ngeri koro te. Koro, to gini, uude makoro po decide, to outwa nati, wacha endo se nengi gino.
Yes.
O uye poge, kotoko ye.
Kotoko ye.
Kotambre, to anitime nati. Anitime nati. Yes.
Unge wacha.
Yeah, ukenya chule mwono po uko kodua. Yes.
Koro sani nyaka warita kicho obede mwos nito ena pache.
Lakini kimanya kinge.
Yes.
Eni uhuru, kata bedi noko pogo sirkali.
Yeah.
Eni president mad the whole country.
Yeah.
Dutote. Counties do to makara magnasaka. They have an entitlement to development. Kiko wachi nikoro nongi yomina kore. Nyako make sure ni ndechi ni Oger, Lowland, Nyanza, Western, Mombasa, yote. Menegi mwamiye irresponsibility market.
Yeah.
Yeah.
Koro miyo uti kaka president ma Uganda. Dukwa sure wana ni joma ni ogone.
Yes, jite nyaka make sure to bede in raya ichulo taxes.
Yeah.
In the right money is uhuru midwara mundo team ni ana bio get school igine igwengu I don't know loss ni ango in the right because it's low taxes because any president man pin mzima koro kiki bed ni or nini kuno anything no nyaka wa make sure ni wa make sure ni sirkal serve everybody else yes
chivalera chela kachira ne Uganda wewe chema teko wacho kata kamano wachuna nyako wachi kini keche uchupo sana kuru wa diri ya mabro konyo wa ungetine mwono mwa umine Uganda wa diri ya diri ya manyaka konyo gima kumoloni wadini mekodo weche magdongo wakichakod in iwon kaka ngata chela kaka jefu luo kaka danka notieno ngata ngata chaka kanyero mantire kod siri kane magwenge bendiki kwa iwa gahinya siri kala ulugu machigi ni kodwa makini ni kodu pek tinyalo dhi chopo kanyo tibuwa chela kachira nyano kore chendro ABCD madwane mwanda tem inalo konya. agoni rokano nyanda umbiro studio
yes
nakocha kurad kendo anje filumbaka uritu masani
erkomano
erkomano.